va ri vantsongo vafana lava a va se tiva tintombi a ka ha ri majantiyela i masocha ma straight wo i wona swa ntwa yini loko ni ku wu tiva vavasati hinkwavo wa tivi vavasati hayi vavasati i hava vavasati hinkwenu i hava hayi i hava vavasati ni ku i na nsati ni na okay nswova i na nsati ke oh loko hi ku mina nsati hinkwenu ya ma swi twisi i hava i ha nsati wena i hava hi musa yi ku girlfriend ya wena you girlfriend ya wena
yi le
sautiles yi le sautiles loyi hinkwenu i hanchuu wena wena i hava yeah, but we're fit to go to the soldier. Yeah, I'm sure. Yeah, I'm sad.